sisters, our Jabulani.
Glory to the mighty for the gift of the life. Gratitude to the roots, African soil. Ngosi sikeleli Africa. Power to the mighty, he's the light and the way. Kuqanga madolo tisi dolo kutya kwala. Kamatha nkulu nkulu sibongisonga sange mihla ngemihla. Uhlabelele ingoma sijabuleni. Siphakamisa izandla sithi to, to, to bela. Uhlabelele ingoma sijabuleni. Siphakamisa izandla sithi eh, to bela. Khona ekoneni bambezela sezojika. We move with the spirit, not the flesh. It comes with a price and a price is priceless. Amandla to the people of the nation. Umuntu ngumuntu ngabantu.
Let's get together.
Asijabuleni mhlabeni. Engithi umuntu ngumuntu ngabantu.
Let's get together.
Asijabuleni mhlabeni.
Ngivuke kuseni mina ngijabulile ngoba uNkulunkulu uhleze nami. Ngivuke kuseni mina ngijabulile ngoba uNkulunkulu uhleze nami. Awu jabulane, jabulane. Awu jabulane, jabulane.
This one for my brothers and my sisters.
Awu jabulane.
This one for my brothers and my sisters.
Awu jabulane.
This one for my brothers and my sisters.
Jabulane.
This one for my brothers and my sisters.
Awu jabulane. Ngivuke kuseni mina ngijabulile ngoba uNkulunkulu uhleze nami. Ngivuke kuseni mina ngijabulile ngoba uNkulunkulu uhleze nami. Awu jabulane. Jabulane, oh jabulane.